Celebration here at Moi Stadium, Embu County. Karibu. Asante sana Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki na wale ambao wamevalia kofia za chepeo kuweza kuzivua tafadhali.